Okay. Chimbiro limoze. Ati nifuna kukukwatira. Nifuna kukukwatira. Isabela kunyumba kwanu. Isabela kunyumba kwanu.
Africa, dancing is not your own risk. If you break your back,